nim akoben krom ahye empenifobi anuonyam ewo oman mu na sampenifo na wo se wanuonyam no bi ene mrasebedwam chiame hene right honorable Kingsford abansumana bagwen ebinom nso a omoye enipa ensoro omoye mrasebedwafo ka ho bia anuonyam sei ekodema won
Ɔdene ho afram brempɔn a ɔtɔ so mmiɛnsa de sika kɔkɔɔ afene yi ɛma mmarahyɛbadwafoɔ ne mmarahyɛbadwam kyeame ɛna ɔde nsɛm bi ɛto dwa sɛ wayɛ adeɛ paa sɛ wama ɛyɛ adeɛ ɔfrɛ no LGBTQI plus ho nsɛm a ɛkɔ so wɔ Ghana yi watumi aboa ama ne kɔ fam na wagye di yie pa sɛ mpanyimfoɔ bɛka saa asɛm no awie wɔ mmarahyɛbadwafie no na Ghanafoɔ nnada ani agye deɛ ɔde bɛba no ho na ɔhwɛ sɛdeɛ abadwafoɔ bi ahyɛ aseɛ ɛkotia saa deɛ no a ɛneɛ na wɔsɛ abaso bodie ne sente na wo frɛ ma wo de sa sika kokɔ afene ahye wo nsɛm sɛ wo de hye wo nanimunyam
honorable Sam George ene mpanimfo a ma ba wo ne wudi ohare yanim ye hye mu kunan kɛse sɛ saa adwumadi a ho di no sɛ ho di we nyina wiepo na ho ne yɛmpɛ bie ma Ghana man da akye bɛbɛ kai ho
ɔde ne ho afram brempɔn a ɔtɔ so mmiɛnsa de nsɛm bi ɛsa to dwa sɛ sɛ de mpanimfo bi nam ɛkeka sɛ ɛmra hye bedwafie ɛhye mmra ɛfa LGBTQI+ ne ho a wɔntumi nkɔ abrokyiman mu ɛnkɔgye bosea no ɛnyɛ adeɛ biara nokorɛ wɔ mu na wɔnhwɛ paa sɛ wɔde mmara a ɛbɛtumi aboa Ghanafo nnada ɛne bɛba na ɔmo deɛ ɔwɔ gyidie ɛwɔ ɛmra hye bedwafoɔ mu
Sɛ ye nuanom mrahye badwamfoɔ nipa nwɔtwe atu bɛ ho asi hɔ sɛ saa deɛ bɛma ne mba so a na bɛyɛ nkurɔfoɔ bi a yɛgye bɛtum sɛ bɛka yɛma ne ho prɛkɔpɛ ɛsiane sɛ tete obi ka tete obi kyerɛ ɛno ne de ma ne bae nti sɛ yɛama mmerɛ ne yɛatete sɛm ne yɛburoni frɛ ne culture ɛne family values no yɛyi si nkyɛn a sɛbi na yɛagya nipayɔ yɛakɔyɔ mmoa
Sam George ena ejina mmarahyɛbadwafoɔ yi anim agye sika kɔkɔɔ afene na ne nsɛm a wɔde to mpanyimfoɔ anim sɛ ne sɛ mmarahyɛbadwafie ɛbɛhyɛ mmara a ɛde anikyeɛ ɛbɛbrɛ Ghanafoɔ nyinaa
yɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ biribi a ɛkyena obi de bɛkɔ supreme court na wɔkɔka kyerɛ supreme court sɛ ɛkwan a yɛfaa so de yɛ mmara no mfomsoɔ bi wɔ hɔ ɛna obi nso bɛtena court na waka sɛ lɔlɔ nti Enti wome twa mra no enti ye be make sure say e kwan a ye say ye mfa so na ye mfa hwehwe mra no ye be fax a kwan no pepepe so that entu nchima wo baby enti ye take your time committee ni ye na ejuma say say budget aba budget ba parliamenta bibia ye den ekoda din say nyame ye adum e cha ansana ye be di easter there na ye wie na adane mra e wo Ghana ha
Afe yefi bono Suma Traditional Council ya baye di mekande sana na mepatre se multimedia e jume kuono edi ni mwantensho edi ya Ghana Health Service e jume kuono nkrabata bise e nipa wamuhi ya